Xitsonga gospel song. Praise and worship.
Lava. Iba imela kulangwa.
Eh.
Kholani maluleke. Makombandlela.
Makombandlela.
Phumzile sambo. Makungu ya wena.
Si.
Themba nyathi. Shinitekele malembe. Pastor Frank Clemo, famba na Yesu.
E.
Go explore. Tsekatseki.
Vota eka xiyenge lexi, rhumela rito praise kunga PRAISE na letera nkambi leyi u langaka yona eka 45859. SMS E150. Ta mahala a titirhi.
Ku vota swa pfala hi vusiku bya ti 26 October 2023. Nomboro yin'we vota kan'we ku na swipimelo. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards i mpfumawulo wa hina.
Hashtag XMA18.